e hara te aroha i te kirimoko, engari ko ia tērā, e pupū ake i te whatu manoa. No reira i tēnei wā, i te wā te rūru, e mihi ana kia koe e te pāpā, tēnei te rā Maumaharatanga mou, mō tō mundoho wehenga, i te tau 2008, i tēnei rā te tuawhetu o Kohitātea, nō reira e te pāpā, e te matua, te matua pāpā, a te aroha, he aroha mitunga kore. Nō reira, nei rā te mihi ki a koe, ki a kōrua, ko neni mā, koutou katoa, ngā mātua tīpuna. Nō reira, he mihi poto, he poto, he iti noa, nā te aroha. Au e te rawa kore, te pōhara, te ngoi kore, te tangati aroha nui ki te whenua, te oranga mitunga kore. Ai. E te korori o ngā korori e te wairua tapu. O mai ki a mātau tau kawana toa te tuatahi i te ngā kau kino kore mi ona tikanga katoa. E ngā wari, he a tāhua, he rangi māri e, he a tawhai. He manaaki, he manawa nui, he mahaki noa he tino pairawa. Kia whiwhi ai mātau ki tau tino rangatiratanga, ano namata, e kore ngaro noiho, kororia ki tau kororia mitunga kore. Kia whakamaua, kia whita, kia tīnā, tīnā, haumie, huie, tāikie. Mawaira, hei taurima, te mara e waho nei e. Mā te tika, mā te pono, me te aroha e. Tautahi, taurua, e kore koe, e ware, e ware. Kapiri ahau, ko te aroha, a kuima, a koroma, haerera. Kei runga hau o ngā hiwi, kia paina taku titiro, ki te ara i nunumi ai ngā tirahaere. He poroporoaki, he pepeha, he aroha nui ki te tangata, he aroha nui ki te whenua, he aroha nui ki te pō, he aroha nui ki te atua mautonu, kia whakamaua, kia whita, kia tīnā, tīnā, haumie, huie, tāikie. Hei ko nā rā.